ubumwanya bukozwe mu citwa polyteren buri mu bihingurwa bifise akamaro kanini kurusha ibindi yamara ubwo bumwanya buraramba cyane bukagira n'ingaruka mbi ku bidukikije imifuko n'ibindi bitekezo bikozwe mu bumwanya bikoreshwa kenshi na kenshi rimwe gusa kandi bigatabwa ahariho hose aho biri hose biratera ihungabana ry'ibidukikije no kuvuga isi amazi n'ikirere no gutituka canke uguhona buhoro buhoro bw'ibinyabuzima by'ibikoko n'ibitegwa bya ku karere bimwe mu ngorane bitera no kuzibira imiringoti bigakwega imyuzurira no gucafuza gose inzuzi n'ibiyaga iyo myanda y'ubumwanya ituriwe irarekura imyuka y'ubumara mu kirere harimo ibyitwa dioxine biri mu micafu nyabuzima iheza ihera bigoranye cyane ishobora guteza indwara zitandukanye harimo amakanseri n'izifatiye mu bihimba by'ihumekero two kwibutsa ko umusegonde umwe uhagije kugira hakogwe umufuko wo mu bumwanya uzokoreshwa muri rusangi mu minota 20 ariko ukazomara hagati y'imyaka 100 n'imyaka 400 kugira ngo ushwanyagurike ibyo rero bigatuma amagara y'abantu n'ibidukikije bigeramirwa ku rugero rudasanzwe dufatiye kuri izo ngorane zikomeye zitegwa no gukoresha ibikoresho bikozwe mu mwanya mu Burundi mu ntumbero kandi yo kubungabunga amagara y'abantu no gukingira ibidukikije leta ya Burundi yarashizeho nkuko mubizi itegeko nimero 100/1999 ribuza kwinjiza mu gihugu ugukora ukudandaza no gukoresha amasashe n'ibindi bitekezo bikozwe mu mwanya iryo tegeko ryashizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu ku itariki y'umunani nyandagaro 2018 mu ntumbero yo korohereza ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ingingo y'icenda yaryo iravuga ikiringo c'ikigongwe c'amezi 18 catanzwe kugira ibiri mu bubiko nibyo batumye ko bikoreshwe mu bintu biterekewe n'iryo tegeko rya 4(2) nk'iryo tegeko iryo tegeko naryo ryaramenyekanishijwe cyane mu manama no mu ngendo no mu biganiro twagiraniye n'abamenyesha makuru hasigaye amezi 6 kugira ngo ikiringo c'ikigongwe gihere ubushikiranganji bwarakoresheje umwirimburo werekeye ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko dufatiye ku byavuye muri uwo mwirimburo twari twabonye ibi bikurikira ubumwanya bwari bugikoreshwa ukuri kwamye nka mbere kandi bwaribonekeza ku bwinshi mu masoko harinjijwe kandi n'ubundi bumwanya butari buke n'ubutari bumenyerewe inyuma y'ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko byaragaragaye muri uwo mwirimburo k'ubumwanya bucuruzwa ku masoko nka bwose bukoregwa mu Burundi twasanze hariho ububiko bunini k'ubumwanya mu mahinguriro no mu badandaza bakanemeza yuko hariho n'ubundi bumwanya butarinjizwa mu gihugu twisunze rero ibiharuro twakuye mu kigo cha leta kijejwe gutoza amakori n'amatagisobel mu mwiherero w'ibiharuro ku bumwanya bwinjiye buvuye mu mahanga n'udusaho duhinguwe mu tumwanya mu kiringo c'amezi 11 kuva muri nyandagaro 2017 gushika muri mukakari 2018 imbere y'uko itegeko rishigwa mu ngiro no mukiringo camezi 10 na 11 kuva muri myandagaro 18 gushika muri mukakaro 2019 cinyuma yishigwa gitegeko cy'umukuru w'igihugu mu ngiro byaragaragaye ko ubumwanya bwinjiye mu gihugu ku rugero runini inyuma yishigwa mu ngiro y'iryo tegeko bikanatanga n'ibitigiri biteye amakenga n'ubwoba ico gihe ahani gihe hari hasi amezi atandatu kijya kikiringo c'ikigongo gihere hinjiye amasashe adandazwa ku rugero 13.72% ku ijana urumva ko ari ibintu biteye ubwoba ibihingurwamwo amasashe ico gihe byinjiye ku rugero rungana n'ibice 159% ku ijana hanyuma abivamo amacupa ahinguwe mutumwanya byinjiye ku rugero rungana 24% ku ijana inyuma y'inama yo guhanahana ibyumviro yabaye kuwa mbere igenekerezo rya 12 ukwezi k'umunani 2020 yahuje abinjiza ubusaho bukozwe mu bumwanya abinjiza ibihingurwamwo ubumwanya hamwe n'abinjiza amacupa n'utukopo bikozwe mu bumwanya twasanze bizogorana ko ubumwanya buri mu bubiko buba bwaheze mu kiringo cyategekanijwe n'amategeko kubera ko ico kiringo cyatanzwe gitegerezwa kubahirizwa haciye hafatwa ingingo mu ntumbero yo kubahiriza iryo tegeko nazo zarizi kuva itariki 22 z'ukwezi k'umunani 2019 twaciye tubuza kwinjiza amasashe imifuko ibikozwe mu tumwanya n'ibihingurwamo utumwanya kandi n'impusha zose zari zatanzwe zijanye n'ibyo twarazihagaritse kuri iyo tariki nyene muri iyo minsi nyene ubushikiranganji bwaratunganije amanama y'uguhanurana no guhanana ibyumviro be no gushimira amashirahamwe atandukanye kugira no gushigikira amashirahamwe atandukanye kugira baronsa bene gihugu ibi bitekezo bisubirira amasashe kandi twabandanije dukurikiranira ishigwa mu ngiro y'iryo nama y'izo ngingo zamaze gufatwa tufatikanijwe n'ikigober hamwe n'abashinzwe intwaro none ubu ibintu byifashe gute ubu naho rero ubushikiranganji mwabibonye bwateguye irimbura ry'ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko twisunze ibiharuro twakuye mu kigober bijanye n'ingene amasashe n'imifuko ikozwe mu tumwanya byinjijwe birerekana neza ko ibiharuro byabyo byagabanutse cyane ku rugero runini nk'uko biri kwinjiza amasashe n'iyindi mifuko ihinguwe mu tumwanya byaragabanutse biva ku biro 179 935 muri mukakaro 2019 bishika ku biro 182,282 muri mukakaro 2020 ni ukuvuga igabanuka ringana n'iby'ijana 99.9% ku ijana mu bihingurwamwo ubumwanya urugero rw'ibyinjizwa rwaragabanutse naho nyene bimwe biboneka kuva ku biro imiliyoni 243,481 kuva mu kwezi kwa myandagaro 2018 gushika mu kwezi kw'indwi 2019 inyuma yishigwa mu ngiro y'itegeko gushika ku biro ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani na bine n'amajana ane na mirongo umunani na bine kuva mu kwezi kw'icenda bibiri na cumi n'icenda gushika mu kwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ukuvuga byagabanutse ku rugero rungana ibice mirongo itandatu na bitatu n'uduce umunani ku ijana igitigiri cy'amacupa n'udukopo bikozwe mu tumwanya byinjijwe byaragabanutse nabyo nyine biva ku biro umuriyoni majana tatu na mirongo n'ibihumbi majana tatu na mirongo ine na bine na mirongo itanu n'indwi kuva mu kwezi kwa myandagaro ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu kwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'icenda inyuma y'ishigwaho ry'itegeko gushika ku biro miliyoni na cumi na bitanu n'ijana na mirongo indwi na bitatu kuva mu kwezi kw'indwi bibiri na cumi n'icenda gushika mu kwezi kw'indwi bibiri na mirongo ibiri ni ukuvuga ku rugero rwagabanutse ku rugero rw'ibice mirongo itatu n'umunani ku ijana ibyo rero birabonekera no ku biciro by'amasashe atabora ku isoko byaraduze cyane ubu mbere bikaba byagwijwe na gatatu turashimishwa cyane rero no kubona twasanze ibitekerezo bisubirira amasashe biriko birajya ku masoko atandukanye ihinguriro Bujumbura Polytene ryarahagaritse gukora amasashe n'ibindi bitekerezo bikozwe mu bumwanya byisunze amategeko ariko ubu rikaba ribandanya gukora ibisubirizo bikozwe muri Polypropylene mu bubiko bwabyo twasanze amatoni ashika atandatu y'ibindi bikoresho bisubirira amasashe byaranguwe mu gihugu cy'Ubushinwa ihinguriro Pakobu barakora imifuko ihinguwe mu mpapuro kandi twasanze mu bubiko bwabyo hariyo itoni zirenga mirongo itandatu zabuze abaguzi iruhande y'ibyo Pakobu yarashoboye kwinjiza ikuye mu gihugu cy'Ubushinwa amatoni arenga mirongo itanu y'imifuko mu ntumbero yo kumenyereza abaguzi kudakoresha ibikoresho bitabora ishyirahamwe rikingira ibidukikije APBE ryaramaze gutangura gukoresha imashini nini ihingura ibitekerezo bibora mu ntara ya Muyinga hariho uruganda nago nyene rukora udutekerezo tutabora ku masoko atandukanye no mu mangazini ibikoresho bisubirira ibikozwe mu bumwanya butabora biragurishwa kandi bigakoreshwa ukuri kwamye mu gusozera ibikoresho bisubirira imifuko n'amasashe bikozwe mu tumwanya biriho kandi birakoreshwa utwigoro two gushira ku masoko ibyo bikoresho bisubirira imifuko n'amasashe bikozwe mu tumwanya turiko dutezwa imbere n'amashyirahamwe atandukanye n'abagwizatunga n'abikorera utwabo mu gihugu cyacu kubera ibyo mbere itegeko nshikiranganji ryateguye rigiye gushyirwa ko rizokwerekana ingene aho abo bagwizatunga uko abo bagwizatunga boshigikirwa naho biri uko ku masoko haracibonekeza imifuko n'amasashe bikozwe mu tumwanya mu gihe kiringo cari categekanijwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu co gukoresha ibyo bikoresho carangiye haracibonekeza kandi ibyo bikoresho bikozwe mu tumwanya byinjira mu kinyegero bizananye mu bihugu bibanyi no mu bubiko bw'amahinguriro amwamwe mu ntumbero yo kuvavanura n'ibyo bikoresho bikoze mu bumwanya rutegerezwa kugwanya urwo rudandaza rwa magendo hamwe n'amahinguriro akibikora agikora ibyo bikoresho mu kinyegero ingingo zihana abo bose binjiza canke bakora ivyo bikoresho bikozwe mu mwanya zigiye gushigwaho bwa vuba. Duhamagariye abenegihugu kwijukira imigenzo ya kera yo gukoresha ibiseke, inkoko, imitemere, amagapo n'ibindi bikoresho bidahumanya ibidukikije. Murakoze.